ayike wemhlali. Iningi lethu sikhala ngokuthi umjolo uyasuzisa abahlali. Sikhale ngokuthi nje hey umjolo inkinga abahlali. Kodwa hayi bakhona basasho bathi umjolo ubaphethe kahle. Hayi ukuthi ule kuthi umjolo wena uyakusuzisa. Umjolo kushuthi ufuna istrategy, ufuna ube nendlela yokuhandlisha umjolo. Awukumeke ngize nazo ukuthi uanele mdoda uthi yena umjolo umphethe njani bahlali. Ningakhohlwa abahlali ukusubscribe ni like ningifollowe bahlali. Nakho ke bahlali ukuthi hey saze savelelwa Nkosi yami bahlali eThekwini ugesi uhamba nawe then bahlali. Kodwa mawuthe wabuya bahlali ngizole ngindrophela nje ama video bahlali sihlale sinjalo nje. Awumeke ngize nazo emhlali. Ayikeke wemhlali athi uanele mdoda yena she doesn't care about ibody yakhe ukuthi njani. She doesn't care ukuthi what you say and uyazithanda the way angakhona. The way angakhona she's happy with it. So lana kuke kwaba khona ne session la uso ulasizwe. Ulasizwe Dambuza athe wavula khona ku Twitter ukuthi abantu abake ba comment ngama relationship wabo in a hospitality way. So ke abanye ke baqala ke ba comment akeke ukuthi bona sebe ready to get discharged. Okusho ukuthi kahle kahle vele umjolo uyayibona ukuthi lento yomjolo ayibandla. Akekho okhonayo iyabajulukisa abantu iyabaxosha ibakhika left and right ngoba ayikho right lento yomjolo iyasuzisana nje izokumosha izokwenza uhlalwe nestress ungazithuka ukuthi ushayiswa ngisho imoto emgaqweni ubhekile ngoba wena umqondo awusasebenzi. Kodwa ke waqhamuka uanele mdoda wayibeka le ndaba ukuthi ayena owakhe umjolo ayishema umphethe kahle. Owakhe nje umjolo akangibazi umphethe kahle akazi noma kuyasa noma kuyahlwa owakhe nje umjolo umphethe very soft. Akana complain nje konke kuza nge-tray. So akadingi ukuthi aze ayothi uya discharge or kanjani lapho abanye bethu sibe sikhala ngokuthi hey umjolo akuye libuyayo ngoba yini uzokusuzisa umjolo hayo anele mdoda uthi njena u 100% fine. So ke bahlali kahle kahle kushuthi umjolo nawe uyakhetha. Umjolo kushuthi uyakhetha ukuthi ungubani. Awuvele nje udlalele izitshene ezifayo umjolo. Kumele ubheke uma uyongena emjolweni uziqinise kumele wenze show ukuthi ugqokile izinto eziqinile ugqoke insimbi ukuthi moya lapha emjolweni uready. Uready for anything ezokhama up ukuthi nje izokuattacka. Ngoba hey umjolo uyaattacka nalemnyama. Umjolo uzokusuzisa strong. Ukhali inyembezi mi uthi yey ngaze ngalingwa. Kodwa ashem athi yena uanele mdoda never. Yena uright emjolweni wakhe akana stress umuphethe kahle. Njeba niyamazi uanele mdoda ukuthi she's a very private person. Akayena umuntu ohambe ekhuluma ngento zakhe zomathandana. Ukhipha i-relationship life yakhe very private. But this time uthe waphefumula washo ukuthi no matter i-structure somzimba wakhe no matter ukuthi mhlawumbe omunye umuntu umcabangela kanjani kodwa yena wakhe umjolo is going very very smooth. All right nje yonke into iza nge-tray. Akadinge kuthaza khala thini mengabe nje ngishene enhlungu uthola imassage into yamanje akana stress. Soke bahlali asike simbongeleni ke uanele mdoda ukuthi no matter the body size, the body structure, but yena I relationship yakhe, wow, it is mwa, akana stress. Lapho thina sibe admitwa, si discharge, si admitwa, si discharge. Hey, webahlali, ayike bahlali. Awuke ngizwe ukuthi yakho wena i-relationship ithathile kabi mhlawumbe ngoba ayithina shem iyasimura left and right. So-ke bahlali ngingasho ukuthi iyasimura left and right, mina nje sengadischargewa ngavele ngaphuma vele nje kuyona, ngaphuma ngayibona ukuthi yabo la ngizofa ngimile, ngizomela inhliziyo, ngcono ngivele ngiphume ku-relationship. Awukungitshethwene yakho-ke mhlawumbe ikuthini? Ngiyabonga wemhlali. Ungakhohlwa ukusubscribe, yaphendula like, ungifollow wemhlali. Ngiyakuthanda ule.